Ayuda isahluko sokuqala. UYuda umkhonzi kaYesu Kristu umzalwane kaYakobe ubhalela abangcwelisiweyo bekuThixo uYise begcinelwe uYesu Kristu bengababiziweyo uthi, makwandiswe kuni inceba noxolo nothando. Zintanda, ndinikhuthalele ngenyameko yonke nje ukunibhalela ngalo usindiso esidlelana ngalo. Kwafuneka ukuba ndinibhalele, ndinivuselele, ukuba niluzame ukholo abalunikelweyo kwakanye abangcwele. Kuba kuthwethwe bantu bathile abo babe balulelwe ngenxa engaphambili kolo lugwebo. Abangahloneli Thixo, belujikela eburheletyweni ubabalo lukaThixo wethu. Bamkhanyela ukuphela komnini nto zonke uThixo wethu, iNkosi yethu Yesu Kristu. Ndinga ke ndinganikhumbuza nangona nikwazi oku kakade ukuba iNkosi yakuba ibasindisile abantu emhlabeni waseYiputa, yathi ngokwesibini yabatshabalalisa abo bangakholwanga. Kananjalo izithunywa zezulu ezo zazingalugcinanga ulawulo lwazo zisuka zalishiya ikhaya lazo, izigcinele umgwebo womhla omkhulu ngemixokelelwane ongunaphakade phantsi kwesithongothoko. Njengoko iSodom neGomora nayo imizi engakuyo yenza kakhulu umbulo ngohlobo olufana nolwazi ezo, imka ilandela nyama yimbi ibekwe ekuhleni ukuba ibe ngumqondiso iviswa ubetho lomlilo ongunaphakade. Kwangokunjalo nabo aba baphuphayo batyhobha inyama batshitshise ubukhosi, banyelise izikhakhamela. Kanti yena uMikhayeli isiphatha zithunywa zezulu oko wayebambene naye umtyholi bebangisana ngawo umzimba kaMoses, akabanga nakugaga bakumzimba mgwebo wakunyilisa. Wesuka wathi, iNkosi mayikukhalimele. Ebona aba okunene izinto zonke abangazaziyo bayazinyilisa. Kodwa izinto zonke abazaziyo kakuhle ngemvelo, njengezinto eziphilileyo ezingenangqondo, bayazonakalisa ngazo ezo. Yeha ke bona, ngokuba bahamba ngendlela kaYakin, bakhuliswe lulahlekiso lukaBilham ngenxa yomvuzo, abatshabalale ephikeni likaKoyini Khora. Aba zizixhobo zamatye aselwandle ezidlweni zenu zothando, bezixhala ukudla nani, bezidlisa okwabo ngokungenakoyika. Bangamafa angenamanzi aqhutywa yimimoya. Bayimithi evuthulukileyo engenaziqhamo efekabini eyothulwe ingcambu. Bangamaza alwayo olwandle elephuza awawo amahlazo. Baziinkwenkwezi eziphalaphalayo begcinelwe izithongothongo zobumnyama ngonaphakade. Waprofetha ke nangona uEnoki obesixhenxe ukususela kuAdam esithi, yabonani, yeza iNkosi namawakawaka abangcwele bayo ukuba ibagwebe bonke, ibohlwaye bonke abangahloneli Thixo kubo ngenxa yemisebenzi yabo yonke yokungahloneli Thixo ayenze bengahloneli Thixo, nangenxa yazo zonke izinto ezilukhuni ababezithethile ngayo abo abangahloneli Thixo. Aba ngabakrokri abasolayo behamba ngokweenkanuko zabo. Umlomo wabo uthetha indumbisa zamazwi bencoma ubuso bomntu ngenxa yenzuzo. Ke nina zintanda, wakhumbuleni amazwi abethethwe ngenxa engaphambili ngabo abapostile benkosi yethu Yesu Kristu, ngokuba babesithi kuni, kuya kubakho abagxeki ngaxesha lokugqibela behamba ngokwezabo iinkanuko zokungahloneli Thixo. Aba ngabazahlukanisayo bengabemvelo, umoya bengenaye. Ke nina zintanda, zakheni elukholweni lwenu olungcwele kanye nithandaze nikumoya oyingcwele. Hlalani nihleli eluthandweni lukaThixo, niyilindi inceba yenkosi yethu Yesu Kristu kusebomini obungunaphakade. Ingxenye okunene yenzeleni inceba nicalula, kodwa ingxenye
nizoyikela nibaphanga emlilweni, niyithiye ngengubo ejojiweyo yinyama. Kulowo ke unako ukunilondoloza ningabi nakukubeka nokungamisi phambi kobuqaqawuli bakhe ningenabala nigcoba kuThixo olumkileyo yedwa umsindisi wethu. Makubekho uzuko nobukhulu, amandla negunya nangoko
kude kuse nasemaphakathini onke. Amen.